Iri-ji 2022. Iri-ji 2022. Oge rugo. Ohaneze Ndigbo South Africa ji ohere a na amọ kwa Iri-ji ha aro a 2022. Oga adekwa n'onwa September 17th 2022. Nerekere abụọ nke etiti ehihie ya bụ 2 p.m. prompt. Ebe ga nọ mmemme Iri-ji nke afọ a bụ Braamfontein Recreational Center by Pactonia Hotel, Braamfontein, Johannesburg, South Africa. Special guest of honor ya bụ ndị ọbịa pụrụ iche na mmemme a ga-abụ His Excellency Ambassador Haruna Hit Manta, High Commissioner of Nigeria to South Africa, His Excellency Ambassador Andrew N. Ede, Consul General, Nigeria Consulate, Johannesburg, His Excellency Ambassador Professor George Obiozo, President General Ohaneze Ndigbo Worldwide. Ọ ga-akpọtụ maka na a ga-enwe ihe nkiri anya dị iche iche dịka traditional dance ụmụada ndị Igbo na South Africa. Mmọnwụ dị iche iche ga-esi na Igbo steeti niile mebiri Ohaneze Ndigbo South Africa. Host: Honorable Comrade Sonny Iwenike Douglas Igbojekere, President Ohaneze Ndigbo South Africa. Guest of honor: Professor Francis Nwonwu Odezuru Igbo, Dr. Ben Okoli Ugumba, tinyere ndị igwe niile chiri na provinsi dị iche iche. Ha ncha ga-abịakwa wee kwanyere ya bụ mmemme ugwu dịka ndị igwe. Father of the day, Ezali Ndubeze Jonas Deji, Onowu Ndị Igbo na South Africa. Imo bi Ohaneze bụ onye isi ha bụ Nze Charles Otogboro Ọchịagha. Ndị echichi dị ebube bụ ndị Nze na ọzọ, ha ga-anọkwa n'ugwu ha. Ọ ga-adị ebube maka na Igbo ekwerigo na ọ na-eme. Chief Louis Ashinze, Chairman Organizing Committee. Igbo kwesịrị ego.